bakunzi ba Gitega Entertainment TV leka tubaramutse kandi tubipfurize ikaze mu kiganiro cyacu cinkino cyo kuri no munsi ni kiganiro mwateguriwe kandi mugiye gushikirizwa nanje Eliakim Humvimana nkuko bisanzwe twaza kuba duhera makuru yacu ngahi wacu twaza guca ku mugabane wa Afrika ariko kandi twaza kuba turangiriza ku mugabane wa Buraya turahaba amwe mu makuru ariko arahavugwa reka dutangurire ngaha iwacu ku munsi wa gatandatu uheze intamba mu rugamba z'abigeme bari mu gihugu cha Uganda muri Sekafa aho bari bamazeyo iminsi ndetse niho iryo higanwa ryarangira bakaba bakinye urukino rwabo rwa nyuma ndetse batsindwa n'igihugu cha Uganda bitsinda bigera kuri bitatu kuri kimwe twamenyeshe yuko iyo migwi ibiri yose yari isangiye itsinda Burundi na Uganda ndetse no mu rukino rwabahuje bakiri mu matsinda Uganda yari yatsinze Burundi ibitsindo bine byose kuri kimwe Burundi rero bukaba bwakinye inkino zigera kuri zitanu muri iryo higanwa batsinda zitatu batsindwa zibiri zose bakaba batsinzwe n'igihugu cha Uganda tuje mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu nyene umugwa Bumamuru waruramutse utana mu mitwe n'umugwa Flambeau du Centre hari mu rukino rwa nyuma rwari kurabera mu ntara ya Cibitoki commune Buganda kuri stade Urunani aho uno mugwa Bumamuru waje gutsinda Flambeau du Centre ibitsindo bitatu ku gitsindo kimwe ariko rukaba rurukino rwaje guhuza no migwi yose yaramaze kwironkera itike yo kuzokwitabira inkino nyafrika Flambeau du Centre nk'umugwa watwaye ihiganwa Primus League bazoserukira Burundi muri CAF Champions League mu gihe Bumamuru yo yari yamaze kuba yironkera iyo tike yo guserukira Burundi muri Confederation Cup ariko Bumamuru bavuga bati ntitwoshobora kugenda natwo tagikombe dutwaye batsinda Flambeau du Centre bitsinda bitatu gwitsindo kimwe ndetse beshi bibutsa finale yari yabereye mu Kayanza yari yahuje inomigwi nyene Bumamuru iza gutsinda bitsinda bitatu nyene kuri kimwe Flambeau du Centre muri beach volley hari higanwa ryari rimaze iminsi rikorera bera ngaha I Burundi mu gisagara cha Bujumbura ni higanwa ryo ngaha mu karere ryari ko rihuza ibihugu bitatu u Burundi bwakiriye higanwa u Rwanda ndetse na Tanzania higanwa rikaba ryasozerewe ku munsi wejo haba mu bigeme no mu basore u Burundi bukaba bwatahukanye ikibanza cha mbere umukinyi Saido ntibazonkiza asanzwe akirina ndetse umugiserukira gihugu intamba mu rugamba ku munsi wejo yarashobye gusezera abakinyi bahura bakinana mu Rwanda Young Africans ndetse ndongozi z'umugwi mu myaka ibiri yaramaze ari karakinira uwo mugwi akaba yavuze ko yagize ibihe byiza ni mu gihe kuri no wa mbere ariho hashinguranwa iteka uno mwana w'umukinyi nserukira gihugu Jonathan Nahimana umwana yitwa Jospe Jonathan Junior w'imyaka itatu akaba yari yitavye imana mu ndwi iheze Burundi buri ko burategura urukino rwabahuje na Cameroon mu nkino zo gukurakura namwo barondera itike yo kuja muri Cote d'Ivoire mu majambo Jonathan yavuze ati ntihabe ubutanatana ko ishavu chanka amajambo kwabana bariye bivanye n'ubwo rupfu rw'umwana wiwe kuko atawushobora kuzibira urupfu uwaserukishira hamwe y'umupira w'amaguru nawe mu Burundi ngaha yavuze ati tugiye kubandanya dushigikira umujyango wabuze tubuze yuko Jonathan Nahiman naho byari bimeze uko bitamubujije gukina urukino rwaduhuje na Cameroon ndetse akaba yanavyifashemmo neza tubandanye duhoza umujyango wabuze tuve ngaha iwacu tuce dusimbira ku mugabane wa Afrika aho turabira hamwe zimwe mu nkino ziriko hari zamaze no kuba zitangura ni mwizi nkino zo gukurakura namwo barondera itike yo kuja muri Cote d'Ivoire mu mwakuza hari urukino ruriko rurakinwa muri kano kanya rwatanguye igihe cy'isaha 9 n'urukino rwa ruhuza umugwa Sao Tome Principe bakira kino gihugu cha Nigeria bakaba bageze ku munota 60 ku munota wa 74 w'urukino Nigeria ikabimaze gutsinda ibitsindo 8 byose ku busa bwa Sao Tome. Muri ivyo bitsindo 8 harimo ibitsindo bitatu vya Victor Osimhen, uno yamaze kuba yinjiza ndetse atanga na ya mipira ivamwo ibitsindo igera kuri 2. Ibindi bitsindo vya Nigeria byinjijwe na Simo, hano yinjije igitsindo kimwe, Mofi amaze kwinjiza ibitsindo 2, Etebo nawe nyine ashiramo igitsindo, mu gihe na Lukman nawe yatsinze igitsindo. Nurukino rukibandanya rugeze ku minota wa 75 w'urukino. Izindi nkino ziza kuba igihe cy'isaha 12, Sierra Leone baraza kwakira Guinea-Bissau, mu gihe Liberia baza kwakira Maroc igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Dusimbire ku mugabane wa Burayi turabe naho amakuru ariko arahavugwa, na cyane cyane muri izi nkino za Ligue des Nations bariko barakina. Ku munsi w'ejo Swiss yari kitsinda Portugal ya Cristiano Ronaldo igitsindo kime kubusa, Espagne bari kwatsinda Republika Czech ibitsindo biri kubusa, Irlande du Nord bari kubanganya na Chypre ibitsindo biri kubindi, Norvège bari kubatsinda Suède 3-2, Geology banganya na Bulgaria ibitsindo ubusa kubundi, Macedonia du Nord bari kubatsinda Gibraltar ibitsindo 4 kubusa, Slovenia bari kubanganya na Serbie ibitsindo 2 kubindi, Greece batsinda Kosovo 2 kubusa, Malta bari ko batsinda Saint-Marin igitsindo kimwe kubusa. Uno munsi baraja kubandanya Azerbaijan baraja gukina igihe cy'isaha 12 na BRC, amugihe Denmark saa 2:45 baza gukina na Autriche, France barakina na Croatie, Iceland bakina na Israel, Hisi na Albania rukino ntiruja kuba bivanye nuko Hisi basanzwe bari mu bihano. Tuje mutukuru tuba turiko turavugwa twigura nigurisha. Duhere mu Guardiola Real Madrid mu ndwiheze barasinyishije umwana w'imyaka 25 Oreye Chouameni, bamukuye muri AS Monaco ku miliyoni 100 z'amafaranga y'amaero, 80 aguzwe na 20 za bonus. Ani mu gihe uno munsi Marcelo yaramaze imyaka 16 akinira mu Guardiola Real Madrid yasezeye Chelsea. Numukinyi yanditse amateka mu Guardiola Real Madrid mu gutwara ibikombe byinshi atawundi mukinyi numwe arabishikako bigera kuri 25 vyose. Ariko arashikiriza jambo ryo gusezera vya mwase munda atangura kurira yibutse ukungi nagiye kuva mu mugwi yakunze, ndetse avuga ko ahavuye nk'umukinyi mugabo azokwamari muri Real Madrid. Ati nahashitse ndi agasore gato, ati ndahavuye uno munsi ndi umugabo. Ndetse na Carlo Ancelotti umenyereza wiwe nawe nyine vya mwase munda akorora amosozi. Manchester City uno munsi basinyishije uno mukinyi Erling Haaland, bamukuye muri Borussia Dortmund ku miliyoni 60 z'amaero, yasinye kontra y'imyaka 5 ari mwuwo mugwi wa Manchester City. Reka tubashimire mwe mwese mwari kumwe natwe kiganiro cacu tukigarukirize ngaha, tuzogaruka undi munsi, ariko tubasabe mandanye mudukurikirana kuri page ya Facebook no kuri YouTube hose muradusanga ko mugire jeme na sabone kugira ngo mushobore kubandanya muronka ibiganiro bindi bica kwino mbonesha kure yanyu. Mugire ibihe byiza. Audio Jungle.